hwɛ abuzua sɛse ɔho sɛdeɛ Ghana asi ayɛ hot no 419 fo ni nyina ɔma bɛgu social media enti wo hɔ a na wo ma woni ayɛ den ada hɔ ɛno a na obi sɛnde video bi maa me na abrante a wo video yi mu deɛ ɔyɛ ne sɛ ɔse ɔkyerɛ natural principle a ɔbɛtumi afa so a ɔbɛtumi ama nwura ada ne sika anaasɛ pipa ada ne sika so ate aseɛ abrɛ a ɛnyɛ juju ɛnyɛ hwee na ɔkyerɛ wie a na ɔde ne number video no mu na ɔde number to bi asɛ sɛ woyɛ na anyɛ yi a na wafrɛ no so ate aseɛ na wakyerɛ wo haw a wobɛsi a wobɛyɛ no na abusua adeɛ no a wɔyɛ no kyɛ sɛ ɛyɛ fake nokora bi anyɛ dɛn ɛnim enti wowɔ social media no so a ma wɔni na hɔ na wode ansa na mede video no bɛkyerɛw no hwɛ saa picture wei a mede ato sui so ɔho saa picture yi a mede ato sui baabi a mede ink red no ayɛ no wobɛhu sɛ pipa bi ɛwɔ ink red no mu ɛhyɛ konko na ɛkuta ne no ase abusua pipa no ɛhyɛ hɔ no ɛnyɛ pipa hu no ɛyɛ sika so ate aseɛ video no mu no try na ma w'ani nkɔ saa side hɔ ɛno na mede bɛkyerɛ sɛ deɛ ɔyɛ no nyinaa yɛ fake enti social media wei so no wowɔ hɔ a ma w'ani nyɛ dɛn ɛna hɔ because obi buu no ɔgye wo sika a ɛnyɛ ade a policefoɔ bɛtumi akɔgye sika no ma wo ɛne nɛ agrada mu nyinaa de ayɛ yi a ɔmo nenam hɔ no so ate aseɛ ɛna gh poky ɔkaeɛ no ɔse wɔn deɛ ɔyɛ kɔmfoɔ no ne din ɛde nana ma w'ani na hɔ na woagye me dodo sɛ woa ma w'ani ana hɔ a obi bɛfa kwan bi so na wasisiw ɛwɔ aberɛ a obiaa ntumi nyɛ ho hwee ɛnyɛ dɛn ɛma wo policefoɔ ntumi mmoa wo obiaa ntumi mmoa na wo na wo ho ayɛ dɛn akɔakɔdim enti wodeɛ hwɛ video no
the choir ɔbɛfa so ama ahaban wei ada ne sika ahaban wei yɛdane ne 100 Ghana cedis sisi a ɛne mɛpɛntɛm paa tekyes ne dɔɔso enti hwɛ kwan a wɔbɛfa so madi kan akyerɛ wo woanhu enti no mesa akyerɛ wo biam kɔte ahaban ahaban biara ahaban biara kɔ ne kɔte wote ahaban no a pɛ mti konko bi wode w'ani kan hwɛ mu a w'ani bɛfira ɛyɛ spirit ɛna meka kyerɛ sɛ spirit no a wɔde yɛ no ɛnyɛ aduro ɛyɛ ɛdin ne yɛakekakeka bom biribi te sɛ wo date of birth biribi te sɛ wode wo date of birth da a yɛde woo baabi a yɛde woo ɛna wode bɛkeka bom na ɔyii last letters no akeka bom na ada ne wes ne waka saa wes no agu so na atumi atɛne ntoma ni ɛnyɛ aduro ɔnyɛ dudu ɛnkɔtwa akoko biara nkɔtɔ hyenapo biara nkɔkɔ nsuo bi ho bia nkɔkɔtɔ bosom biara wɔahwɛ ra wobɛtumi ayɛ how to turn natural principle how to turn leaves into money see how I do it I started take something like this either a cup it being hot just take it put it on a table like this put the leaves inside when you put the wode ɛnwura ne to mu a pɛ adeɛ bi fa hata so pɛ pipa bi fa hata so ɔmo a mɛboa a ɔmo no maboa nkurɔfo bebree ama ɛnɛ ebi sɛnesɛne ne sika ne ade from us ne ade mate aseɛ pɛ wode nwura ne tom a pɛpipa bi hata so fa wo nsa atum wode wo nsa tom a make sure sɛ wo nsa aka nwura no ɛwɔ cap ne mu mate aseɛ nea wobɛka gu so no meme calculation a meyɛ mede me date of birth ɛyɛyɛ no me calculation no ɛdin a mɛka gu so ɛyɛ du kakasuka dano woantumi aneɛ ɛnɛ mesa akyerɛ wo du kakasuka mɛka ne 3 times du kakasuka na ɛmmura no mayi apue sei wobɛyi apue ne nna ne sika na woasan adane ne ti ha sei na wode ne ti no asan yɛ dɛn ahyɛ mu so ate aseɛ wode ne ti ha no ahyɛ mu sɛ wowɔ bɛwuɔ wɛs no agu so a make sure so de adeɛ bɛhata so ɛnye saa wobɔ wɛs no a spirit no aba around ɛyɛ natural principle ɛnya aduro bɛ w'ani de w'ani hwɛ sunsum mu adeɛ a w'ani bɛfira ɛnti tie hɔ no yie ɛnti ɛnoa no sɛ ɛmmura no ɛnie woasan adane no wode ato mu so ate aseɛ fa si hɔ wonya de si hɔ sei a bɔmpa yɛ sɛ wonya de si hɔ a wobɛ asɛm a wobɛka to so ano sɛ mekan fa wei no to so adeɛ a ɛyi hu no no sɛ woamfa wei no anto so a w'ani ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛfira nti fa wei no to so wate aseɛ na asɛm a wobɛka gu so ne sɛ ne sɔ ɛnwura nim sɛnam de kan kyerɛ wɔ no sɔ ɛnwura nim wonya sɔ ɛnwura nim a adeɛ a wobɛka nyinaa ne sɛ ɛyɛ very simple adeɛ a mekyerɛ wei ɛyɛ very simple tie ha ne yi ɛdua na wode afei ne waba me say I'm showing you how you can turn leaves to money. What the leaves naturally? Okay, so to you. Do kakasuka. Enter 100 Ghana cedis. Me kwaku. Enter 100 Ghana cedis. Do kakasuka. Ube biye no. So to you, move ya. Spirit na be ene juma yuye. Eya natural principle. Ti yipi panifu de so. the people need food. So, and your life, oh, comfort here, no better. My baby, I deal with actually our life. Or baby, cut and grind here, the thing. And you're a group. And you're fake. And you're a group. And you're saying that baby. This is how it's gonna be. And this is way. And your original. I don't know how I should show you for you to know it, to see it better. It's original. It's original.
Abuja, someone who said the whole thing is it here. I didn't cut down all this kind of shimono. Tokro, Edda, see, I said the hun on Swatia, see, and Tessa Robber, Conco, you could tell me. Sa Conco, Tokro, be in Swatia, see. And the table now, a branch and the tissue, obisha table, Nassi, Swatia, see. So, or the people not to Conco, ne could tell no so pet. Not a cover the Nimuka cranty, Nipana or Shasi, or Bobosican, Ketua, Tia. Now what the Ura Conco Nassi Tokronum, Edia man, no, no, then in Sassum, in this video, no, one year fast. Because on your magician, where you are, dear magicians, no, a year be on your magician, just set an adrain and or person will use you, Eddie, dear man for Hokeke. And to the mamma, I dear be no one who ye, swat ya say. Ebi no one who ye share a high ye more name Cossopa, baby, a video Edria has say. Okay. Shall dear has say, Abusia, eh? What dear, eh? Oh, fair, and sana say, oh, says the all three concono, and you panant me and find Sheho ye, or no so an ye fast, and Tisicano and our barbet honor. Swat ya see, Sicano say a 100 cities are a natural principle, and our day chill now the numbers be African numbers be who dear ye, and your spirit and your pin, a Sica or no ankasana dear shim. Abushiama when in your day, and a ho, said ye GH pocket or kayano, was a more in a ho, now or only dear conform or in a ho, no way to do sal. Social media we should abusia because they are you know. Also we are not new year or the number to be an old friend or back door. And yeah, they are we be because a fake. So what I say, a fake. Natural principle be anybody be as all the numbers be better can numbers be home. Our brave be any actually not why you are a sika. I have buying to me a danisika. So what I say, and as a people a danisika. Sanyama we abusia would be a chira. Boys, you know, there are so many ways of why. The only natural principle we are dealing with is that we should not be and that the deal on Swati as the ideas is you. So we said it here. What do you hear? Yeah. One one can say the world also struggle with the end of Abuja. We're killing every money because Sikana alone and to want to mean some a word in him or not so Sikana no oyipe. No conco no con any man, people ne frato. Swati as in Tino de Adia, Yabotuo. And a year, no. Said the abaya, Sikana bet me a former bar, no people, a habano, a flat of them. So on said the Abuja, natural principle be any the way be any, a fake, swat ya say, a totally fake, even one year magician cry on ye. And two social media will swa, Mawaninia day, and a whole way amount for better friend, I'm a nebu amount for, say, and no be you sicker. I dare also open this police for. Enti mi kwa jima ho. So ati asye. Enti wu na wo ho a. E wase oma we ni da ho. The same video ni mna diyo no oyene bare 4 times. So ati asye. Oyene bare 4 times. Enti wu diye in the same video ni mno. She we se nso. She video ba konso ewa ha. She we.
You su na a espai. Unti ni ye biyem. Enti di free principle. Enti yemfe ni se. Medi ka anga neno. Enti. Debye makache se sun suma diye. Unti mi fuwe ni yushen. Enti ya fa hiye ni hata so. Enu ni ye. Afe yen she. The be answer my catcher say, oh, yeah, my own sack, anchor a murano. Send your boys in the room rans. No way, Jacky, to my own sack to be pitted. Now, just shake up, bet for a dear hat, so send your spirit to me and for any few soon one day. What's an amateur on to answer my second term? So I say, my own sack in kitten, cause soon one day, and for any other, and shake, not if you need. Okay, one. A dear baby car, and I say, Tim, you. The first thing I'll be the car, and I say, kit out scanning. Swat ya siye, enje mu. Because, ubinya bo wwe sinipe, ebe deniska. Inti nabe yene se, wa yene sana, obeka du kakasuka. Eni ya mimi calculation. Du kakasuka. Wenye ka du kakasuka ni biya, ube ti mebi yeso, sipele ti nabe yene yume wye, e ya prese fo, e nye dudu. E tu mebi yeso no, ube mu se, adane, sika, enye mye. Adane.
Abuzia. So, I'm a medical catcher, so I know I'm a magician. And the idea now, you know, ɔno ankasa ne ho kyere no ɛwɔ ade no so ate ase ɛna ɛyɛ live video nso na no yɛ enti obi a ɔhwɛ ade wey that time ɔhwɛ bi live bi ame video no bi na send ma ame a na adwen yɛ fast bia no ɔbɛhunu de ɔyɛ na chi because ɔno ankasa ɔ struggle kra wɔ ade no mu de hwɛ aha nso hwɛ de wa the whole thing no esi ɛyɛ fae hwɛ se de na ɔno a wɔse wɔyi su natural principle a kyerɛ kwa ɛfa so yi sika no ono akra bra na obre e o video num so ate ase e abusua ma wani na ho na wan hwa social media we su no obi de ubotom ene wa adwene ebedi agro abusua de hwe die hwa ha yi pa hwe ma men kire wa de fetuo bi wa hwe hwe ninsa mienu no a etwa to okra no en aside o kongu ni nchen obo nse pipa white ketuo bi te ho e sika no na abete ho no ate ase e sikano ena abete hono because onye even magician enti obre kra ansa na ade na oyeye no waye ewo se nkosua ni yi so ade ase sikano ena te hono abusua che video no na faculty so na faculty awareness na obi ama na adwem nyeden ena ho ena wonsa ena wa adwem na so de adwuma na mo ma obi me dada o eme kan kire wo se ye wo natural principle bi wo ha obetimi di ayi sika ewa abra onye adwuma so ate ase obetimi di pipa anasa haban adani sika abusua enya no kure eye fake eye totally fake enti mu amudi na twa mu nimse mu benye sika mo ma moni nya den ena ho na kakra na obotuma odi adwuma dididi no wan hwa no wasan age afruunsem because wase wo ye na anye ya freno ewa back door eho no mu ena di problem ne ebede ebeba no because wo ye anye ye ade ne fake ade e fake de obede no aye ama na yi wo he video na ma wani nkoba bia me de ade ya etwa ho no so na hwe ni yi